Izere yuko umugabo warazi kuri nga
Desi ndi mari
Ndi mari Umujeye menga umenga mari
Oh yeah muganda afite umwana mbwa sindi mari tukeneye ko abumva muza muri chic umva nk'umusore akazambaye costume na tukabakoga tukambara nyina makanzu yisone apara ndi bagufi ego barashigikira nkina na mama arabikunda ndabikunda papa nawe nyina arabikunda arashigikira
Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Abuja TV, the number one channel of this industry Abuja Flavor. Chakinyama kuri chama kibaza na mushamvuga muri industry Abuja Flavor. Nuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira imana, hama dusura dukengurukira namwe bakunzi ba Abuja TV. Ndabakunda cyane kandi murabizi ko ndabakunda cyane. Hama uno musi rero twaje muri conference de presse no vuga ya film Nobela, benshi murabizi neza ko ari Abuja TV bihagarikiye ariko ntacu n'ivyo tubuza yuko tubabaza ibibazo naho tubizi ariko turaza kubibabaza.
Isawa.
Biraza neza.
Turashema.
Turi kumwe n'umutumi wanje ariko kumbure umuntu atamunze arashobora ndashobora guha umwanya ukabidondera kugira bakomenye n'ivyujejwe muri Nobela.
Okay. Jenny twamugisha patience akaba banazi la partie kabantu mu actrice nyine nakinye muri Nobela.
Muri Nobela.
Yego.
Uri umukinyi na uboneka muri Nobela uzokina mu ruhanda uruhandu rwahe muri aho bagwaye ho rimeze gute?
Cewe ngiye kugira mu bitabure deza ndi umugenzi wa Nobela ego wa hafi nyine ego otso bakobwa bagira abagenzi burabwira udusekure twiwe ego nuko
ni filime umuntu ayumvise Nobela yoba yifuza kunyambega ni filime zibimeze gute
vrema Nobela ni filime nziza abaduheruka duruka dukina Suzana ni filime twakinyara cenge imyaka 10 mugabo iyo hari umva ni imyaka 3 rero 2010 na 2020 ni kintu kizaba kimeze neza cyane gose yego
ati rero kubwa abantu bayakire gute
kugene bo yakire cyo tubasabye nk'abarundi turashaka badushigikire badushigikire kubera nta munyamahanga tuzoza kudushigikira tudakunzwe tutamaje gukunda ivyo wacu twenyene abarundi
Yes, ni nk'umuntu ashifuza kumenya ego mwarabigiyemo mwabigiyemo kugira ngo munezereze abantu mukine mwinezereze cyangwa mwayibonye amafaranga bimeze gute
kugira ngo ucishe icyo kibazo ikintu cyose umuntu akigenda ariko agikunda nturaba bijanye n'amagufi n'amafaranga iki oya hari gihe siziga duvuga twarabibaye mu myaka myinshi sinovuga ngo namara menshi tubikura ariko ni gwa rukundo imva ni nevya utanki impano umva ubwikunda ikintu umva kugiheba biragoye nta utobora nk'amafaranga mugabo ukumva uri fier kuba wagikoze
yego niko umuntu ashifuza kumenya imbega Nobela ko twumva yuko hari amaririmba aririmbye ibishi batandukanye turabumva ba Big Fizzo turumva boss wa Abuja Hit turumva yuko n'umugore wiwe ari muri muri filme nawe nyene turabona mwo bashani queen mbega hoho ni nk'umuntu ashifuza ku imbega iyo filme izo bifise no vuga impano iri ya umuntu azo yazoyikura ku ikazo yazoyiga ku iki
umva I filme ayihagaze ni impanuro zo mu rugo ibintu tuba abantu baba bamwo kantu baba bagize ama mariage ni ibintu byinshi bacamo hari abatabimenya mugabo to twabicijije muri filme kugira amwe amwe babitahura vraiment bazoryoherwa cyane
kumburi duwe mize neza cyane tuzoryoherwa ariko twumvikuturenje conference de presse kuno byari bimeze nuvuga ukuntu boss yarabivuga yavuga yuko wewe filme simba siyo tuzoronka ku masede mbigaho habarundi bazore nka gute bizo kugira ngo ibashikire bizogenda gute
umva ico kire cyo ku masede umva turabire kurigwa kandi rivyiza ko abagize gutyo ko yatubwe turafise ukuntu yo film isohotse umaze kuyishi umva urasora masede mugago sanga yagutanze kuri YouTube ase rero twebwe biraduca intege umva ntacu tuba dukoze ase ico twateguye gukora niko tuzo projecta
muzo projecta hama abantu bazize kuraba bamubarije ku muryango
Ego niko tuzobikora.
Umuntu azaba yifuza kwira.
Ego.
Ego kundi no kumusi wa lancement officiel ku bizogenda gute umuntu azugurira itike hehe amba itike zo bigugwa ngahe ku bakuple bizogenda gute.
Okay. Ha uwifuza gugurira itike yo ya vendredi le 13. Itike zari muri kozi no muri pacha zirahari.
Ati bizogenda gute rero amafaranga ku muntu azaba afise amafaranga ngana gute cyangwa kuple kugereke ku
ku muntu umwe ni 20,000 ama couple ni 30,000 ariko umuntu azozwe mu sinyene le 13 uyo musinyene ku muryango tuzomurisha 50,000 nuko
kuvyerekeye kwambara naho inyambaro ko twumvise ko batanze na basi linye kuvyerekeye inyambaro ni gute
Ah, kuvyerekeye imyambaro twafashe ko umva ni soirée ikomeye. Umva tukeneye ko umva muza muri chic. Umva nk'umusore akazambaye costume na tukabakoga tukambara nyina makanzu y'isone apara ndi bagufi. Ora nyine ibintu birebire mu ego.
Ubu nuko ndakambara ibintu bigufi.
Sindabifana cyane.
Okay. Ariko kuri uwo munsi basabye yuko abantu bazobe bambaye bikwije basi.
Ego kwikwiza ni umva ni haso nyine umva ifo ko tubega gaciro ega kubegwa sima guhene oya
oya kombara neza hapa imvutano
oya pa ni mvutano oya pa ni mvutano bwaba abahungu bareme ama costume mbwabo imvutano oya
kubikira ni mvutano bitazashira
nturi muri dot cyane kutwikurura.
Urumva yuko ivyimvutaro nta birimwe no kwambara amakostime
amakanzu nyene numva daga amakanzu nyene meza
amakanzu ameze neza cyane muri filme witwa gute
muri filme je nitwa Katia
ego muri iyo filme uzuri umugenzi wa Titi Love la Trotto
ego
no Bella
yazo ndo umugenzi wiwe
ni filme mwategenje kizo ifite sezo zinga
ni pour le moment turacyayi bandanya ntumva umugabo hazosohoka nka saison imwe canke zibiri umugabo turashaka kubandanya tugere kure kujya tumenyereza prison break
ego
ifo ko duhindura akantu mu Burundi
ifo ko duhindura kandi nuvuga n'u Burundi ruje ku rwego mpuzamakungu mu byerekeye amarere sibyo none
ego
watubye kwigiza ukina muri Suzanne
ego narayikinye
mu muri Suzanne
oya oya daru koga akunda umva yari kuke ino yari TV naramukunda mbwane yankunda yakunze Suzana umva ndite ni vya kera abavyeyi bakuronderera umukobwa namwe mu ngo ntaba yagukonze urumva cirondera uwiwe niyo ho nani fise
kumbure ntacu no musu turi mu vya Nobela nari kumubaza ati mbega biragubira amaze kugushikira ugakunda umuntu ntagukunde reka nacu zizetse bivugana wundi munsi zari indi sije sivyo none
yego
nzira yuko umugabo warazi kuri ngaho
Ndi Marie. Kora icyo umva mu mutima wawe umva kikunezera je kubganje nka famiye anje hanumwe bijena kandi nibo bari pressier umva mu maso yanje ego barashigikira nkina na mama arabikunda ndabikunda papa na unyera arabikunda arashigikira bo tuvukana nuko nyene umva nta mpamvu yuko byonje na canke mu cyo umuntu anyumvira ko aya
ni nka bwo maze gukina amafilme rero menshi atandukanye n'igikiri uruhanura wa muntu agitinya gifise akantu ko gutinya ko kubwirwa yuko ayerura yataya karanga ibintu nk'ibyo
ku muntu agitinya vuba basizi gara ico no muhanura co ntuzokora ikintu kwara ngo biteze umuntu twagishima ikintu cyose uzokora nta muntu maze uzogishima uzogikora hazoba gushigikira na tagushigikira iyo vyiza ni gukora ico umutima wawe ukunda yego nturaba ntiwiteho ku byabandi bavuga
ati ndagikora kwenda ndagikunda kandi ndagikora kwenda ndagishoboye
yego ndagishoboye kandi ndagikunda
sindabi byo abandi bavuga no bavuga yuko ntabikina neza ariko ndazera babibona ko ndabikina neza
yego
ndagire kumenya aho uzokira ariko tuzobibona kuntu wabikina nye hama dutanga ayo manota sivyo none
ego me
wamwe witwa
patience cyangwa pati
guys twari kumwe na pati yakora dusigurira ivyerekeye film ya Nobela naho tuzoyisanga n'ivyerekeye amatike yatubwiye yuko woza kuri pacha cyangwa muri koze sivyo none
ego
pleni
ku pleni 30,000 ku muntu umwe yigenga ni 20,000
ariko turabona kuri afishe ko 50,000 zari ku muryango gusaba ibinzwe
50,000 umva tufite twabigeze harabaza kugura amatike bacerewe kwashitse kwa rare bamwe bavuze ati 50,000 ni menshi ane gose umva tutavuga ati katugabanye abazogura avant iyo le 13 bazogura kuri 20,000 couple 30,000 mbwa umuntu azosohugira ku muryango bo tuzumva zori ya 50,000
yego urumva nakantu ka hotel namwe nyine bavuga ati ifo ko uza kwigura hakirikare
ni kugura hakirikare amatika atarahera kandi
naho tabijeje ariko ndabikubaza urabona ko abantu bariko barazigura izo tike
je kubganje nk'abagenzi banje ko baragura from yego gusa sindamenya nyene muri rusangi kungere bangana mugabo
bararenga batanu cumi
haje bararenga from kwa bategerezwa
basa bza bagenzi benshi man
ego from bza bagenzi bashigikira
ligikira rubwire wa wudi rero yo ba yaratinye kuza kuri uwo munsi kugira ngo agira ku gatima ko kuza
sinzi ngo nabwira gusa ico nabwira ico
kozo wayo atajezwa home
a from azo bahumva ikintu kinini gose yego ifo ko tuba du tushigikirana na twebwe abarundi eh kubera afitumva nawe
support ya gato kira kide
Vegas
tuzo subira rero imana bikunze ari kumwe na Benite ari kumwe na Passi mutumire wacu yako tubwira kuvyerekeye conference de presse ivyerekeye kubintu no musi vyerekeye film ya Nobela niwe gira subscribe tubwire bye
bye bye merci beaucoup.